Josepha. Josepha. Hana sinator. On a lula katru. Haketa olor. A toi katru. A rekiswa. Kamorator. Ntoyen wulem wiki wanan towi boni. Ha o sa bona letho o tshomi ya bana beno. Ma ga o ka bona dintho tse basadi. Shapa matsoa ha o re ho na le ntho e ke bone. Barati wa coronavirus e ke kyan le batsa ntho ke bone. Ho na le ntho re bone pele ho coronavirus. Ne re le tsileng e yang Damaseka. We saw the light. Bibele banka kobo ya hae ba kenya madi mamele slow kobo ine le ya hae mara madi ha si ya hae ba ya ho jos ho Jacobo ka kobo ya Joseph ka madi a phofolo ba re ho Jacobo ngwana ha o shwele Jacobo bona madi una na ke ya Joseph. Modimo a rata go satana bone ka re shwile. Kanti Joseph on zapi. A go phamisa le tsore the church is still alive. Phamisa le tsola ha re kereke ntse phila. La ba ka hla di Facebook ba re kereke shwile. But Joseph is still alive. Ah, the church of Jesus Christ is still alive. The Bible says the gates of hell upon this rock I will build my church and the gates of hell shall never prevail. No weapon formed against us shall be able to prosper. If God be for us, who can be against us? We are more than conquerors. We are more than overcomers. Greater is He who is inside.